Warubizi, beka warubizi.
Bacu bakunzi ba Warubizi TV, uyu munsi nkuko mutubona twashyitse mu Gatumba, turi kumwe na Abigeme n'umufasoni ngaha, tugomba tubasabe babanze batwidondore.
Akazina kanje nitwa Shugwe Ry'Imana Estella.
Shugwe Ry'Imana Estella.
Akazina kanje nitwa Nishimwe Vanessa.
Nishimwe Vanessa.
Akazina kanje nitwa Tagushaka Fridaus.
Fridaus. Fridaus. Muraho rero mumeze neza. Musanze mwanganyire mu Gatumba. Hanyuma mwabonye ko bashitsi babagendeye mwavyakire gute?
Nukuri twabishimiye gose. Nukuri turashimiye kuneza mwashiye kutugaruka kutwebwe. Kuko hajya umukenyezi cyankwe umufiye agiye mu bijya bintu n'ibyishi bikenerwa hakenerwa cotex isabune gukaraba n'isabune yo kwimesura n'indobo yogenda kuvoma amazi kugira arangeneye shobora kwitegura bijya ntagenda aramotera abantu nabi cyankwe yicara hani satizume zimuduma ko umva cyo bitera ikibazo gatuma abandi agiye akashaba sigara mu vatsi rya mufiye cyangwa rya mama ntasuka afise ku mubiri wiwe mugabe bino bintu bifise atigeza kubikoresha nko yabihawe yabikoreshe neza
urakoze cyane ndabona urafise akadobo agakotegse agasabune n'agasukari udure ibyo bintu bigiye kugufasha iki kubgawe
Jenu kuri kare naho ndabijama nkabura cotex ariko ubu nkuri ndabashimiye cyane kubona muyimaye narambura namahera yo kugura isabune nkabura namahera yo kuyigura ariko ndabashimiye cyane kubona mumaye ivyo bintu nkuri murakoze
Fridaus mwimva gute mutugaragaza akanyamuneza
ndaryohe
ibi bintu bigiye kugufasha gute Alalenge walalenge na kanyamuneza kumbure. Byamuryoheye. Mugomba mubwire Warubizi gute.
Nukwe inge tuwa tuwabwire n'ukuri tubashimiye gose. Imana vraiment ibongera umugisha kandi ishishikare mugira urwo rukundo mu bakobwa bose cyangwa mu mama bose. Nukuri badushimishije gose. Numva nta kuntu twobivuga.
Murakoze cyane. Audrey mbega uriga.
Ego jendiga.
Biga mwaka kangahe?
Niga setyeme.
Biga mwaka w'indwi. Urakoze cyane. Nigiki wotera kamo abandi bakumbo uri umunsi batashobeje kushika ngaha kandi no hanyuma bo shobora kwashika.
Nuko uri umunsi mwagize ubundi buryo mudaca muri aba bandi nabone mu batsore kugira ngo mushobore kubahereza. Bajyoga niko kuti wacu.
Urakoze cyane. Nize ko mufite umwizero ko ejo nabo muzose kwa kubandi ba
ego cyane niyo cyane gose naho imana bikora n'ubu ngira ko umugore twari tugenda kubashika ko abandi
gira rero ga icyo mubwiye Burundi Nkunda Campony
mani bahezagire
amene no mumuhezagirwe cyane umukama bafashe mutere imbere mu byanyu no mu banyu bose mwabimerewe neza sawa mwe kumwe na Sandrine ndashimiye Warubizi TV
Kazina kanje banyitwa ngabire Audrey turabashimiye cyane kuri mwatwiyumviriye ko ke bwabigeme kuri mwarabyantu tuba muraturaho turavuga tuzoreba abigeme bagenzi bacu tuzokora kuno bamerewe turashimiye cyane kuri mwatwiyumviriye ko kuba mwaje guturaba mudufata mu mugongo muduhoza amarira ibazo twahuye nabyo Turashimiye cyane Imana ibahezagire kandi Imana izokongere n'ibindi muzokongere imigisha cyane turabashimiye cyane kuntu mwiyumvire bari abana yo twa ati bari abana barahuye n'ibibazo reka tugende kubahoza amarira tubarabe kuntu bamerewe ukuntu bamerewe mwajya amahema babayemwo mukamwiyumvira uwo mutima none turabashimiye cyane kuntu mwatwiyumviriye ko eka muzogere n'ahandi Muzogere n'ahandi mubarabe kuno bamerewe n'andi mahema aho bari murakoze Imana ibahezagire. Kajambo nabashikiriza nuko mwoza muri tahabigeme bagenzi banyu muza kubaha impanuro kuno bakwitwara mu kibano cyabo mukagira ama groupe mukaza mukaza murabaha impanura kuno bo kwitwara twa bigeme kuko tugeze ibiye tugezemo nibihe bigoye cyane namgiriki namgaye uko yo kwihangana yuko ibinarose nawe n'Imana yoshobora kubikora nawe ne akazoro
Audrey abaje kubaraba baravyumviriye baravyumviriye nibabahaye umwanya kugira ngo mushikirize ibibazo mufise ariko kuri uno mwanya fata kanya ubicishe hano ubabwire rero ingorane mufise ngezina mu aho mubaye kugira ngo ejo nibabiyumvira azavuga ati tukore kuri bya bibazo bari bafise kuko uno munsi bakoze ibibazo ku bintu by'imbonye nibiyumvire bavuze ati reka dukore ikinya batazi neza ingorane mufise
ingorane dufise nk'ahantu tubaye siheza cyane kubera hatwe gabigeme murabona ko bigoye hajya mahema ni ugarika urasanga urera mwihema uri umukobwa umwe ugasanga umuntu arakwinjiranye nuzi niyava ni yuja cyo twobaterera nuko mwoza mukaza muraduha impanuro ko nutwo kwitwara kuko abakobwa benshi bariko baragira amagisida batwara amada kubwo hajya ahantu tubaye kubwo bataronka impanuro ubaha impanuro kugira ngo barebe ko nubo kwitwara ikindi kiri nacyo urabona ahantu tu hatkege nk'umukoge yagiye mu bihe arabura hantu yogera akabura amahoro akifuza kuhava kandi bidakunda ugasanga iprasira yabira cyari mwamazi kandi dukoreshe nyine kwihangana
nirihe jambo tekerera ubantu rungana nawe
cyambo no tekerera nuko bora bakuntu bitwara bakihangana Imanuro bakihangana bakaraba kuntu bakwitwara abantu babaye kuko ibihe turimwe biragoye kugira ngo hageze yuko buba kugwabo bakazoshima ati mana warakoze ko warandinze simpuye n'iciza cyo gutwara inda ku kandi bazitwaye
eko murakoze cyane ugaruka mwabonye hano ni bashiki bacu turazi ko baje muri ivyo bihe kandi nk'abantu bashikiwe n'ivyago ntawo turika kubashigikira kujya umuhungu wese abafise mushikiwe hama akamukunda niko ratwimvisemo kuza gorekeza abashiki bacu ko baje kuraba abandi bene wabo tubashigikire
murakoze cyane
ego ngire ko namwe ndabaza gatoyi muri mu gihe wacerekeye abigeme nuko nkuko bisanzwe dufise abahungu benshi mu gihugu dufise ubaruka bw'imisore nabo bafise ibibazo bitandukanye eske muri intumbero namwe murafise intumbero yo kurondera abahungu ukwabo nko marondera abakobwa ukwabo mukabafasha
novuga ati ingorane zishikira bamwe barabashikwa n'ingorane z'ubu bwoko wadashwa n'izindi ngorane z'ubwo kandi mwage muravyumva bavuga ibintu vy'impanuro bugi impanuro ntizikeneye abakobwa gusa n'abahungu barakeneye impanuro kiracari gito ariko kirakura hari migambi muri kazozi iri kwiyumvirwa ko na cyane cyane kugwaruka nko kwanjye hari gisata cha Burundi bwejo ntidukora kubigeme gusa turakora no kuri bose kandi abatwaje kuraba uno munsi n'imiyabaga barakuze gatoyi ariko haro n'imiyabaga nawe y'abahungu bakuze gato bakeneye izi impanuro kumbure bo ntibaje mu mutinyanka ariko bafise utundi tubazo boshobora gufashwa ngo mu mpanuro canke harabari mu mashuri baba badafise ivyo bakoresha ku ishuri nkegakaye canke ibindi bakeneye gushikwa ko imigambi iracahari bose mvuze mu kibanza cy'udutwaye ariko turatubivugana ko imigambi iracahari kandi ivyo tukanya gushika gukora ni vyinshi mu gihugu cyose kandi sabigeme gusa n'abahungu nabo barimo Icyo noshikiriza ugaruka hano mu Gatumba ibintu byabaye mu Gatumba si mu Gatumba gusa byabaye birahora biba mu mihingo itandukanye y'igihugu ica mbere no vuga ko nibakwiye kwiheba nibakwiye kwiheba kandi kuba byarabashikiye sugwanka Imana ibanka Imana irabakunda cyane bakwiye gutarugwa mbere yuko badakwiye kwiheba batore ko Imana ibakunda kandi bitwararize nacyo gituma mu nk'ibi Imana ihagurutse abantu nka twebwe n'abandi bakaza kubashikako rero nibintu vati mu buzima bigira igihe bitanguriye bigahera hama mu nyuma ibihe byiza bikaza nibati vyizigiro bizigira Imana kandi bagume babona ejo habo heza apana ko ivyo bashikiye bahindura mu vyumviro bakonda ku buzima burangi atacu ashobora gushika ko ariko ejo ni heza cyane
dinye turabona yuko mwe muracyari bato kandi muri kino gisigara hari abantu benshi Imana hetagije ibintu vyinshi badashowe kwiyumvira nkuko muyumvireye nashaka mutera kamo abarundi bose acacana bari ngaha mu gisagara cy'Ubujumbura bataranashobora no gushika kuri kino kibanza ngo babone aho abantu babaye mugire akamo mubateye
hanini ndibaza yuko aba bene wacu hanini ntibakeneye ibintu by'iwabo barakeneye urya mutima w'urukundo kuko cyane cyane urabona yuko ari cyo kiguma kigaruka rero umaze kubukunda ikintu werekanye umutima w'urukundo abantu berekana umutima w'urukundo kenshi gutandukanye jewe dinye ndashobora kuba nkoze bino onye kugira ngo ngaragaze umutima w'urukundo ndabafiseko kumbe hari nabandi bafise ivyo bashobora gukora birengeye bijewe nkoze ariko bagaragaza urukundo ababeni wacu barakeneye impanuro ababeni wacu barakeneye kwerekwa yuko badatawe batari kure yabandi batari bitabwa ariko hari abantu mubandi dapo y'ivyo yivyabashikiye nkuko nabo bishobora kubashikira akamuntu batera nuko bomenya yuko isi ntisakaye nabo bonyagirwa ego murakoze cyane namwe ego
warubizi beka warubizi warubizi Saviez-Vous, le Saviez-Vous, le Saviez-Vous, le Saviez-Vous, le Saviez-Vous, le Saviez-Vous.